Naishaje?
Hii game inaisha 3-1.
Nani anashinda? Last hour.
Or, or, or. 3-1.
Sasa? Game inaishaje?
3-1.
Nani anashinda?
Or.
Unatarajia nini wewe?
Whoever wins, the best team to win.